Ede goro mongira re migao no ero mara rita ma iye pacho kaindi laktar Raymond Omolo okwayo jopiny mondo obed motang' gi koth machwe e pacho kaindi ma bende koro osekelo lala mago eko mag oganda mathoth kokalo kuom oula mago mamola. E seche gogo bende jatelo no ero nojiwo jonyuol mondo oket arita makare ahinya ne nyithindo e kinde ni eri ma koro sirkal ochwalo nyime yepo mago mag skunde e tama mar ariyo noloso e kinde iko mano mar Sajini Clifton Somondi ma bende en achiel kuom jolweny manoriko oidho kalapapla ma bende noyudo masira mar mach manokelo lala kata tho mag jolweny apar.
Sani wan gi koth kendo chwe mang'eny kendo nitie jowa mosewito ngimagi. Watem wawinj chenro kata onyo ma sirikal chiwo mondo kik wamed lalo jowa. Kaeto mogik en ni schools idhi yaw machiegni, nonego bed noseyawgi but nikech masira mar koth mang'eny madhi mbele pok oyaw skunde. Watem warit nyithindo ma wan godo ka sa ochopo ma gidok e skul to gidok e yo maber ma ok gibedo gi chwanyruok matamogi dhi mbele gi somo.